Amkelekile ke kwi-video yethu apho ke sizoqhubeka kwinto ngathi ndiyakuphazamisa ngayo. Kodwa into ebendizama ukuchazela yona apha kukuba mhlawumbi xa sifaka i-100% interest rate yethu, ithetha ukuthi loo nto kaloku sizobhatala i-100% emva konyaka othile. So into esiphinde sayithetha ke kukuba kwenzeka ntoni na xa ke mhlawumbi ufuna i-6 months okanye i-half yale rate. Ithetha ukuthi nayo ke ngokuzotsho yehle ngokokuxhomekeka kwezinto zakho okanye kwemali ofuna uyithatha ngokwakho ihafu yayo. Ithetha ukuthi xa ndikutshaja okanye xa ndikufuna i-2.7%, ithetha ukuthi sawufumana bani, ndizama ukuke ndisuse zonke izinto zethu kwenzela uba sokwazi uyibala kakuhle. Ithetha ukuthi izawuba ngu-1.027 kwaye ndiyifuna ke le mali yonke imihla okanye ibe compounded ngokosuku. Ithetha ukuthi ke ngoku sizofumana okanye wena uzophela ufumana malini, uzophela ufumana hayi ayikho lunganga lena. So 1.0027 to the power 365 27 to the power 365. Hey, khona le ngxaki endiyenzayo manje, kenze ndiyoqinisekisa ukuba ndiyibale kakuhle kwapha ekuqaleni na. So ithetha ukusino-100%, sino-100% zisimahlule ngo-365. Ndifuneka sijonge kaloku uba izoba ngumalini interest rate yethu ngokosuku. So ku-point ayingo-1.0, so siyayicima lena kodwa izaba ngu-1.0027 4. So ithetha ukuthi ndiza kufuna apha kuwe i-1.00274 ze ibe ngona ke ngoku siyonyusa ngantoni ngala mali yethu. Ithetha ukuthi ngu-0.274 ngosuku olunye. Sethu ukuthi xa sinoyikhompawunda le nto ngokweentsuku zethu sizofumana u-365. Ithetha ukuthi le nto isinike bani ke ngoku, sike siyijonge 1.00274 ze siyonyuse ngo-365, sizofumana u-2.71 nezinye iinumber ezilandelayo. So uzawufumana u-2.71. Ithetha ukuthi xa unoyigcina kuwe le mali okanye umane ukubhatala, ndibe phofu mna ndikutshaja ngokwemini enye oyithatheleyo kom, ithetha ukuthi uzantyala i-2.7148. So uzaqaphela ukuba i-interest apha itheni, iphezulu kakhulu. Ke wena into ozayifuna kukuba ubhatale emalini, ubhatale i-interest apho imali izoba ncinci khona. Ngolo hlobo masike sijonge ukuba, so ithetha ukuthi ke ngolena sizayijonga njani. Sizoba uzikhumbula unyaka uno-365 days uyiphindaphinde ngo-24 hours. Ke ngoku apha sizama uyijonga ngokwe-hour xa inokhompawundwa ngokwe-hour. So ithetha ukuthi ke ngoku le nto singanela nani, ndilibhale phana ize yonke loo nto siyohlule kwelaa nani sifumane. Ithetha ukuthi xa ndinoyikhompawunda ngokwe-hour ndingakutshaja i-point, so ngokwe-hour okanye ngokweyure ethile endithe ndakuboleka ngayo le mali, ithetha ukuthi ndiza kutshaja okanye ndizawufana kuwe into ephaa kwi-100%, simahlule ngobani, ngenani le-hours ngonyaka. Loo nto izawusinika u-0.0114% ngokwe-hour enye. Thetha ukuthi xa ikhompawundwe ngokwe-hour emva konyaka ke ngoku, ithetha ukuthini? Thetha ukuthi sizayisa ngale power yethu elapha ngokonyaka. Masithi emva kwe-hour enye undityala i-1.0114 ndithi ukuthi lena ke yimali ozobe ndityala yona emva kwe-hour enye okanye emva kweyure enye. Uzoqaphela uba incinci kakhulu ke, kodwa ufumana irandi enkulu ze kubekho nezo sentanyana zisecaleni. So ndithi ukuthi kwenye i-hour elandelayo ithetha ukuthi izawutshintsha le ibe yi-principal amount yethu, ithetha ukuthi izawuba lena iphindaphindane nale. Emva kwe-hour ezintathu ke siphinde kuphindaphinda ngezenye i-bracket njalo njalo, ithetha ukuthi ke emva konyaka i-hour xa zizonke izawuba ngu-1.00114 siyonyuse ngo-8,760 ndisama ukutsho. Masikhe sijonge ke loo nto uba izawusenza ukuba ube kanti undityala malini emva konyaka xa ndikukhompawunde ngokweeyure ezithile esithe sasisebenzisa. So ithetha ukuthi sawufumana malini, sofumana kamza mqala ubetha apha calculator. Ithetha ukuthi uzawundityala i-2.71. So ithetha ukuthi uzandityala malini, i-2.714 kwakunye namanye amanani ke 453. Ithetha ukuthi uzandityala ngoku i-2 rand 71 cents kwakunye nezinye ke isentanyana ezincinci. Uzoqaphela ke ngokuba xa unojonga la manani wakho amabini, kuba kaloku uyajonga noba siyikhompawunda ngokwe-hour naxa siyikhompawunda ngokwamasuku, sifumana inani noko elisondele kuba u-2.7148 no-2.7144 ithetha ukuthi ziphantse zafana. So ithetha ukuthi ezi zimbini ke ngoku ziyafana, okanye iya imali yethu isonyuka ngokuba siyikhompawunda ngexesha elitheni elincinci. Kuba uzokhumbula uba siqale sayikhompawunda ngokwemalini, siqale sayikhompawunda ngokwe-days, ngoku si-compounde ngokwe-hour. Ithetha ukuthi ngosofumana u-2.7144, ithetha ukuthi usandityala imali ekwakufana naleya undityala yona phaa. Ngoku ithetha ukuthini ke loo nto? Ithetha ukuthi koloo nto eli nani lethu ngu-iwethu. Masike sizame ke ukuyenza ngendlela elungileyo ke. Ithetha ukuthi singayibeka ngolu hlobo olufana noloba. So ithetha ukuthini ke le nto? Ithetha ukuthi imali esesiyityale okanye onothi undityale yona ngonyaka ungayibona, okanye singayibonisa ngohlobo loba, singayibonisa ngohlobo loba masithi ke kaloku i-principal amount ngolu hlobo endichazele ngalo ekuqaleni, ze siphindaphinde no-1 umdibanise ne-100%, 100% wakho umohlule ngo okanye ngeli xesha mhlawumbi ukhompawunda ngalo le mali endikuboleke yona, ze siphinde siyonyuse kwangu-n. Sayibiza ngoba ngu-n ke, masithi ubuyikhompawunda ngokwenyaka ngangu-1 n wakho, ubuyikhompawunda ngokwekota izawuba yikota n wakho, ubuyikhompawunda ngokwe-hour thetha ukuthi sawuba li-hour enyakeni wethu njengolu hlobo besenze ngalo kwividiyo yethu edlulileyo. So masithi ngu-1 kaloku lo bendikuboleka yona yirandi, yi-1 rand izawuba ngu-1 umdibanise no-1 ibe ngu-1.0 percentage yethu, u-n wethu kaloku ngu-1 naphana sibe no-1. Ze loo nto izasinika malini? Izasinika i-2 rand. Le nto ke siyenzileyo ke kule vidiyo idlulileyo ke bendizama ukuchaza le nto endiyichaze apha, kodwa ke apha uyabona uba ndiyenze lula ngefomula yethu. So ithetha ukuthi apha sizawuba no-1 mphindaphinda ngu-1 umdibanise no-100% umohlule ngo-12 to the power 12. Zikhumba uba siyonyusa kaloku apha ngokwento siyikhompawunda ngokwenyanga, kwaye ke iinyanga enyakeni zilishumi elinambini okanye ziyi-12 iinyanga zethu enyakeni. Yiyo loo nto ke ngoku uba u-n wethu simbona seyingu-12, kukanti kule yokuqala kaloku besiyikhompawunda ngokwantoni, ngokonyaka. Yiyo loo nto besibhale u-1 kuba kaloku sisoloko siyijonga siyifanisa siyiqhathanisa nonyaka lento yethu. So izawuba ngubani ke ngoku le? Izawuba ngu-2. Izawuba ngubani? Izawuba ngu-2.613. Okanti xa siyikhompawunda ngokweentsuku sizawuthi 1 idibanise no-1 ongaphezu ko-365. Loo nto izasinika i-raising ngo-365, yasinika u-2.71. Kwakunye nento oyifumanayo ke ezantsi. Uzawukhumbula ke uba xa u-n wethu eseyinyuka ngokwenyuka, siya sisondela kwinani elithile elingu-2.71. Ze kubekho amanye amanani alandelayo. Elo nani ke libizwa ngokuba yi-natural number, kwaye ke lidla ngobhalwa ngoko-e, ku-e igama lale natural number. So ibonisa le nto ke endichazele yona apha phezulu. So ithetha ukuthi ke ngoku le nto ungayibona inikisa umdla kakhulu, kuba kaloku uyabona uba ngoya siye sinyuka sifumana u-2.7 ntontoni. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku sifumana u-e wethu. So ungatsho ke ngoku okanye ungayibhala ngohlobo loba ulimit xa u-n esondela kwi-infinity okanye eyesondela kumanani amakhulu kakhulu. Xa u-n eyesondela kumanani amakhulu kakhulu, u-n kabani? Ka-1 umdibanise no-1 ongaphezu ko-n to the power n. Loo nto iye ithande ukusinika wena inani eli-magical okanye inani elinemilingo elingu-e, elibizwa ngokuba yi-natural number. U-e ke ulingana no-2.71 kunye namanye amanani alandelayo amaninzi. Ungafaka inani elikhulu ke apha ku-n wakho, noba lingalikhulu kangakanani na, uzawubona uba into elizawuyenza liza lisondela nangakumbi kubani, ku-e wethu. And kwaye kunjalo nje alisobe lidlule, alisobe liya liba lincinci, kodwa liza lisondela ku-e wethu okanye ku-2.71 4, njalo njalo. Ithetha ukuthini ke le? Ithetha ukuthi xa uya into yakho okanye imali yakho uyikhompawunda ngokwamanani amakhulu, ufumana u-2.71. Kodwa xa i-compounded ngokwamanani amancinci, mhlawumbi masithi ngokonyaka, izoba ncinci kanje ngapha, sizafumana imalini? Sizafumana i-$2. Ukanti xa si-compounder ngokwenyanga eziyi-12 sifumana u-2.6. Kodwa xa usuya usonyuka kakhulu, elona nani likhulu ndizama ukutsho ingangu-2.7144, noba ungafaka u-million noba ungafaka u-zillion. Masibonane kwividiyo elandelayo, sibone uba sizawufunda into efana.